zikenza madilo angakona wakufana na wena utakisa mbilu ya mina asibu inko naranzi wambi.
Hey, hey, hey.